Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes les gens qui ont byose murabizi neza yuko mba ndabishoboye ibu bamfu bwanje ndi kumwe n'ubitwa Bella Official mba mutari mu muzi n'uyu nyene aho benshi mwahora mwipfuza kumubona nkaba ndi kumwe n'undi mwigeme ngahanye benshi basanzwe mu muzi ku izina rya Fifi Gikundiro akaba ari n'umukinnyi wa filme wo ku rwego international uno munsi turi kuri Bella Official. My name is Da Silva aka uwakoze byinshi muri kano gakino ka 2-5. Reka ndabahe ikaze mu bwami bwa Bella Official. Kaze
murakoze cyane haba ndabaramukije bakunzi ba Bella Official. Amazina yanje ni Ayinkamiye Bella, niyo mazina naho n'ababyeyi banje bose babiri. Hama ndabahamagara kuza kora kino kiganiro cyane muze kubana natwe mwarahezagiwe.
Nanje ku mazina yanje nitwa Nimfasha Fidelite, ariko bakaba banzi kuri Fifi Gikundiro.
Ko mutangira kwitonga jo munambonera ababigeme bose uko bari ngaha barashajije bameze neza bari smart. Jena wadza ikiwazo chambere chanjo kigiriti kubera iki abigeme mufata mukisiga makeup chanke fondote chanke rojane kumunu bisigura iki kubera yuko abigeme imana yabaremye ari beza ariko bwa bwiza bwabo ntibigera babubona kubera iki cyo kintu kiba kubakobwa
tangura Fifi. Bonje uko ndavyumva kuri jewe ni hereye ko nka jewe ko ndumukobwa birashika nkisiga.
Nubu wisize
oya urabona ko ata makeup nisi
ariko wisize fondot
oya ndi natire ndabibona ko ntabwo nigeze nisiga byatari nisize akarabero. Hanyuma rero jewe uko ndavyumva cyangwa uko jewe ndabikora ku mpamvu zanje kuko ngira buri muntu wese afise uko we aba yiyumva yobikora. Ariko jewe ndabikora ko nibaza ko buri muntu wese afise isiguro y'ikintu ciwe cyose uko abigenza cyangwa uko abikora. Je nk'iyo mvuye muri dushe nkoga nkaja kwisiga amavuta nkiraba mukiyumva mbona ndiko ndayagayaga ariko iyo mfashe kajya kamunse nkacisha ko fondote nkisiga
wawa nka ntugo muyaga ya
mba nanka ko ngumanyaga ya ganyene bya bivuta biguma biyaga eko nuko
uko nyene niko uba ubimona
sinze Fifi nawe kwa byumva
uko nyene nuko ndabyumva nanje
no umva uri ndabyemeye
oya no haba subira mu cyabo
ariko je nibaza yuko kwisiga fondote insiguro yacu muzoshake bampinyoze abakunzi ba Bella Official muri commentaire insiguro yo kwisiga fondote ku bakobwa cyanye se abamama nuko nukwirinda ko berekana ubusaza
ubusaza hego ko mana yanjye nanagatoye bihuriye
urazi gituma ariyo nk'umuntu ashobora kwisiga nimba ari ibyo iyo makeup ashaje mugakagaragara nka Toto Ndongo.
Erega tandukanye hariho fondote na makeup
ariko mwe nuwa mwisiga makeup
none bana twebwe twisize makeup
byose navuze hagati ya makeup niki na fondote ibyo byose ni ibintu mu bakobwa nimba utabyisiga hariho ababyisiga sinavuze wewe hariho ababyisiga ko nasabye ni kubera iki nje nakibaje nka wowe nk'umwigeme
jewe rero nukuri makeup nayo nkunda kwisiga nubwo no yisiga ni gake gake kabaho
kugira berekana abagabo babo yuko bagumye ari abantu
jewe ukuntu ndabyumva ntibayisiga kugira ngo bihindure berekane yuko basi uko badasa numva ababyisi abayisiga bayisiga kubera baba bumva nyene bo yisiga ariko ukubera ntibayisiga iminsi yose sinibaza ko hari umuntu ayisiga iminsi yose kubera yumva yuko nyene yo yisiga akagenda yaberewe bivanye n'ukungene yiyumva uwo mwanya kandi bivanye n'ahagiye nta muntu ayisiga ari muhira
ariko hari abashobora kubyisiga kugira bagume bari smart
sinzi burya ikintu cyose umwe wese agiha insiguro itandukanye bivanye nawe kuko nk'ubuye n'uwayisize ubunyene yokubwira ibindi uhuye n'ubundi akakubwira ibindi urumva bivana n'insiguro wewe nyine uba wabihaye nyene byo
urumva neza insiguro washoboye gutanga Jesse nanyuzwe kubera yuko ndazi igituma bashobora kwisiga fondoti hama kubijyanye no kwisiga ndetse ruje areve sinzi kuko mbona umwe yisize itukura uwundi yisize iyagayaga kandi yatubwiye ko yanka ibiyagayaga ariko ku muntu akayagayaga why
oya gusa wewe wantahuye nabi wantahuye nabi labero cyangwa ruje areve na fondoti ni ibintu bibiri bigiye bitandukanye kuko iyi nyine isize ku munwa sinoyisiga mu maso ku munwa rero jewe nkaje ndayisiga kugira ngo nyene kugira nyene iminwa nyene imidazi
kumuyagayaga
oya basi mberegwe none gushaza basi kugira nshaze mbegwe kugira n'iminwa kandi ntiyume kubera hari igihe usanga nk'ubuntu turi munci
nta mate uba ufise
yo kugira oya none ubwo mushira ko amate ubumugira amate ubushira ko amatwe ariyo nasanga bisarisha mugabo nkaka akakarabero kisize kashaka kumara ko dufate nk'amasaha nkangahe kimeze neza ku muntu
nje gituma uyisiga wako kayagayaga
yego
kukume ngo hari haka amazi guys banza muri ndire nkwereke iki akaboro uravye ngo nubuke buri urum mva naje ndakazanya ahubwo mwe mwakazanye je nawe kazana se kamaririke umengo nubuke sasa rero wisize ku munwa kaba kakayangana nyine nkuko yabivuze mbe hajya kagura nga
aka kwa mid-sense
mid-sense agira tweke na fondot ibi mbona mwe ngo birungikanije sinzi yuko rero nimba bivanye n'ubwirabure kuko numva ngo hari ibyo bivana n'ubwirabure
umaze kugura nyinshi wewe ndakumva
none reka kuzigura bivanye n'ubwirabure aha mbona hariho iyi suku gusa mbona ayisiga neza ntago asiga uruhande babandi usange hamwe harahetse niyi mbona umwe ngo ntaranayugurura ibinye banzureke none ntabwo
kubera urabyiye
banzureke kuncanga ntabwo bakubwira ngo ni nimero ya mbere na nimero ya kabiri ngo uwirabura sasa rero ibi bibori ibi muri ko murabona ibi by'amarangi babyisiga ariko ntabwo ndabiza amazina kwanjye
bereke nyine ukoramwe aho babyisiga
oya rero ntabyo nzi mbona mugo bigaragara ko ako kantu kazimbye ko mbona umengo nibyo hose aka rero niko bera yisize ndabereka ubugereka arakisiga mu kanya uyu niwe umengo
atabizanye
mugo yabyisize mba nakaberetse nawe nyine kameze sasa rero yavuze ko yanka ibiyagayaga ariko aka karayagayaga mugo ni muri ya ntumbero ngo yugushatse kugira ngo abone akameze neza ariko si yantumbe yo kumva yuko umunwa wogira nte wo kumva ndabeshe
wowe watahuye nabi kubera aka anya aka karabero sinashobora kukisiga mu maso sibyo hari wowe tandukanya fondote na rabero urumva rabero niyo ku muntu fondote niyo mu maso rero fondote kuba nayisize mu maso nashatse ajya amavuta mba nisize ntage ndarayagayaga mu ibarabara
nababwiye ko byose ndiko ndabikurikira
isiguro yo ku munwa mba nakisize kugira ngo ijya minwa ntigume yumye kubera turi ku zuba turi no muce
akandi kabazo kanje ka mbere karagira ati aka kabiri karagira ati hariho ukuntu abakobwa mumwa ingohe ko muca muri abantu wewe mubikorere iki ngo agatiro gafate Ntago zimwe. Uraze epi yabaze.
Ntanizo ne epi.
Ah izingo heza ziriko ziramera. Nuko nyene umeze. Hende utize wewe hoho. Eh mugana warazipunguje.
Nazipunguje gute.
Wazipunguje gute se badamwe biboneka.
Yeah. Eh enukurehe. Da.
Uyu wewe yarazimaze. None okay. Nikubera iki abakobwa hajya kenshi babigira.
Kugira nyene ya makiyaje ushobora kuyisiga imeze neza ya makiyaje ariko uratubwira.
Agwanye
n'uza. Ushobora kwigisha makiyaje, n'ushobora kwisiga makiyaje ingohe.
Agwanye ubusaza.
Oya, si kugwanya ubusaza. None ingohe n'uzi uzepiye ko ushobora gusiga tiro neza cyangwa kibatusha makiyaje ariko uratubwira. Iyo ushaka kwisiga makiyaje manza ukitunganya kugira ngo umere neza kugira ngo bize kugenda bimeze neza nyene.
Mbo umwanya uratujanye. Ndabasabe mumbaze utubazo dushika tubiri gusa.
Yego. Ngo tukubaze.
Vuga ntari bije ndakumva.
Ndakubaze nanje Silva. Ni kubera iki usanga ariko uratubaza kuvyerekeye abana b'abakobwa. Kuvyo ugenda ubona babisiga udashobora kumenya isiguro yabyo. Ariko nanje hari akabazo mfisi kubera iki umuhungu yumva yo kwitoboza amatwi.
Kwitobora amatwi? N'ubusazi ntabwo ari n'ubwenge. N'ubusazi. Bo benshi bavuga ko ari ubusitari ariko tugiye no mu bya Bibiliya benshi mu basanzwe nk'intumwa n'ibiki wasanga benshi batoboye. Ni ibintu nyine bisanzwe biturimo kuko novuga yuko n'imigigwa twigana natwe ntabyo tuzi neza. Ni nk'ubusazi mama. Umve mu Kirundi.
Okay.
Hari ibintu natoraguye uko. Ariko njye sintoboye.
Hariyo nagakubuze.
Umva nananiwe niherene.
Yego.
Muri nguri.
Wajyamba.
Aho yabazoringurira abafana banje.
Sawa. Ikibazo mfise nanje. Kiravuga. Kubera uko abahungu bisukisha.
Bivana n'ivyo ari vyo. Hari ivyo abahungu n'ivyo abakobwa.
Ibisuko vy'abahungu n'ivyo abakobwa.
None nka dread wo chuvuga ngo nize umukobwa. Ni rasta man. Nize abarasta kuburyo umuntu nje no bivuze je cyambere cyo ndisukisha. Sibyo? Jaragire gihe nizo kisha. Nkashiramo dreading, nkashiramo nimba ari byo ngo byo kubandika bakansuka imishatsi yanje nkaje. Cyane nkavyihorera biravana. Mbu binavana n'uburyo look je mba nkeneye kugaragaramo muko kweza. Ariko apana mu munsi nkamwegwe mushira ko buri munsi. Oya, nkuko kweza. Buri
gihe ubishitse ko kugira ngo
amahera bari karambaba.
Oya, kugira hari ha.
Kuko birazimbye.
Bivanye nabaza kukubona baza kubikunda canke
bo jese nshira ko ikintu ngo mpaka ngo nakagikunda. Oya ahubwo ndagishira ko koje ndagikunda.
Ndabaza none muri iki gihe abahungu ko tuzi uko abahungu badasuka. Muca musukwa nabande.
Dusukwa nabande? Nta bahungu bakora mu masaro de bote. Nta bakobwa bakora mu masaro de bote. Usukwa no wari wese mu gihe ababishoboye.
Wewe umuhungu n'umukobwa ugiye muri saro ninda gusuka.
Eh ntakozwe ko n'umukobwa nyene. Umukobwa agiye no muri saro je ngiye kwimwesha umukobwa atari wagiye kunyoza nta n'umunsi umuhungu yonkora ko ikareka
kubera ko abakobwa ribo bazi koza neza mu
mutwe barafise ukuntu yoza kanoza akanoza nye nimba zikavamo
none ushatse kuvuga ko umukobwa arafise n'ingufu nyinshi kurusha umuhungu
zingufu none bakubwiye koza umuntu ni mekanike erega nta ngufu zikenewe eh wewe aheje kukoza usanga ugiye hari yanyuka ari amahera bakugaruye ile demire mupatiye uri sister uya n'umuhungu je yongiye kwimwesha uzoshaka ababizi bivanye na gahunda mbafise ndashaka kugatoke n'ico gihumbe wa turanywa amata bivanye ko je umuntu amwe n'umuntu umwe wenyine ndamubuze nca nta nkagaruka cyangwa muhamagara kuri telefone ya reka rero reka tubaseze genda kuri YouTube ya Bella Official kugira ngo ushobore kwironkera ibiganiro bigiye bitandukanye tunababwira yuko promo biracari promotion kugira ushobore kwifadikanya natwe bivanye n'icuri nimba usanzwe ukora akazi kagiye gatandukanye inyuma turakwandikira ko bigiye bitandukanye ari nawo mpamvu inyuma yanje ari Silva nimba usanzwe ushaka kuyunga natwe genda kuri YouTube ukore subscribe izo nimero ubona ngaha hasi abarezo ushobora guhamagara ko kugira ngo tukuronse ako gapira ciao ciao.